ويباش اجرو ويباش اكره اسم غيرك ويباش انيسون بيما 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 نكونش انيسون بيما بيما نكونش نيسون
mu karere k'ibiyaga binini I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro byo kunshuro ya gatatu bivuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo
na nyinyi mujue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe.
Uyo ni Uhuru Kenyatta umuhuza w'ibiganiro ku kibazo cy'umutekano muri Kongo aravuga ko atawundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari abakongomani ubwabo.
Turacyakomeje gusaba ko natwe yatutega amatwi akumva ibibazo byacu ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya I Rwanda ahubwo icyo dukomeza gusaba n'ubwira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi.
Uwo nawe ni Munyarugero Karemera umuvugizi yungirije ku bibazo vya politike w'umugwi M23 umugwi FNL ugwanya ubutegetsi mu Burundi uratari ivyatsi makuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimwe n'igisirikare c'u Burundi gifatanije n'icya Kongo mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo kumigwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza imibiri. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro byo kunshuro ya gatatu bivuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo. Ivyo biganiro bizomara iminsi 6. Eroje wika neza dufitiye inkuru y'imva.
Abantu 200 niyo bitezwe kuba muri ino biganiro bizomara iminsi 6 nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi. Ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi ibiganiro byo kunshuro ya gatatu byatanguye hari Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, wa Kenya William Ruto, umuhuza matati ya Kongo Uhuru Kenyatta n'abandi banyacubahiro mu muryango wa Afrika y'ubuseruko barimo umunyamabanga mukuru wawo. Kongo yaserukiwe n'umushikanganje imigenderanire n'andi makungu Christophe Rutundura. Hari n'intumwa zawo ni n'umwe bwa Afrika n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Abandi bakuru b'ibihugu harimo wa Kongo, Rwanda na Uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukanabumenyi. Abafashe amajambo bose basavye impande zishamiranye kumvikana imihari y'inyeshyamba bayihamagarira gushyira hasi ibirwanisho. Uhuru Kenyatta yavuze asa n'ubukarira abakongomani abibutsa ku muti w'ingorane ariwo babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe.
Ya kwamba amani ipatikane haitapatikana kutoka wengine
itatokana amahoro kugira boneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova handi mubwirizwa kwimvisha ko igihugu ari cyanyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka mumenye neza ko ubutunzi bwa Kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu mubimenye mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene twe turaha kubashigikira gusa kubafata ukuboko no kubasengera mugabe uruhara rukomeye n'ugwanyu mwe bwenka bakongomani
kama wa Kongo.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda dasiba kwagirizwa na mugenzi we wa Kongo kuba igihugu ciwe gishikiye umuhari wa M23 umaze igihe wigarurira duce tutari duke mu ntara ya Kivu y'Uburaruko uko arwavuga ni kwa vyuka avuga nyirabayazana n'ubudashira amasezerano mu ngiro.
The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached.
Imvo nyamukuru y'izina yane zidahera no kunanirwa kubahiriza amasezerano yashyizwe ko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze ndizera ntakekeranya ko kuri inshuro utu twigoro tuzozana umusaruro.
Yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa YASE muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro. Yabahaye akarorero ku masezerano ya Arusha mu 2002 agihugu ciwe casubiranye umwizero.
Ubundi iri yave presque deux groupes armés
Mu Burundi hari imigwi igwana igera kuri 10 twari dufise imigambwe 17 itumvikana ariko akarere kamaze guhaguruka abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka mahoro rabo uyu munsi abasirikare b'u Burundi baje gufasha ibindi bihugu kugarukana mahoro nimwihebure nimwemera kugandira atabujyajya muzoronka mahoro
Felix Tshisekedi wa Kongo nawe yavuze ko akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro yasavye abavyitabiriye kutayifisha ubusa
Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri.
Vuba bwango tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za Ituri, Maniema, Kivu y'uburaruko n'ubumanuko na Tanganyika. Icyo ngereranya no kwibira mu mazi. Dutegerezwa kunumya ugwamo w'ibigwanisho kugira duhe amahigwe icifuzo cacu rusangi cyo kubaka igihugu cacu.
Umuhariye M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo munyarugero Karemera Canisius yavyemereye ijwi rya Amerika.
Ubundi mu itangazo duherutse gushyira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira katwakira kugira ngo tumubwire ibyiyumviro byacu n'ibitekerezo byacu ku bijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri byo biganiro naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu kubyerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo n'undi nuko musaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda twahise turishyira mu bikorwa ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza
Umuhariye M23 uvuga ko uzubahiriza ibyavuye mu bonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwi iheze mugabo ugabisha ko buri gihe uzosotorwa cyangwa ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwatsa umuriro mu gihe imihari nyeshamba irenga 40 yariyo yitezwe muri bino biganiro by'iminsi 6 abaserukiye amashyirahamwe yigenga n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Ubumanuko ntibageze Nairobi kuri uwa mbere batubwiye ko acubwara ni Wigoma ku murwa mukuru wa Kivu y'Uburaruko kumva batazi Banse ugira ikindi badutangariza bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze Eloge wika neza ijwi rya Amerika
Urakoze Eloge umugwi FNL urwanya ubutegetsi mu Burundi uratera ivyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimo n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'icya Congo imaze iminsi rera muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira
Ibi uyu mutwe ubivuze nyuma y'itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo gikorera muri aka karere Lieutenant Marc Longo rivuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo zishabagwanya 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri naombi muri teritwari ya Mwenga sekiteri y'Itombwe kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika General Louis Nzabampema uyobora inyeshamba za FNL Yemeza yuko kuva tariki ya 25 kugeza tariki ya 26 z'uku kwezi bari mu ntambara n'igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na FARDC ahitwa naombi ariko nyumuza makuru avuga yuko yatakaje abasirikare 40 abajijwe umubare w'abasirikare baguye muri iyo migwano Nzabampima yatubwiye yuko yatakaje abasirikare 3 yica abasirikare 30 b'igisirikare cya Congo gifatikanyije n'icy'u Burundi barimo n'abafite ipeti rya majoro afata n'imbunda zabo 18 General Louis Nzabampima abajijwe nimba umutwe wiwakuwe mu birindiro byari naombi yavuze yuko inyeshamba nta birindiro zigira kuko zicyara zizerera Nzabampima yemeza yuko kiri mu birindiro bya naombi ariko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bari namaramara mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika uyu muyobozi w'inyeshamba za FNL avuga yuko guhera mu kwezi kw'icyenda yagiye asubiza inyuma ibitero by'ingabo za FARDC zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi Nzabampima avuga yuko yishe abasirikare 30 mu gihe umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Mike Longo avuga yuko nta musirikare bapfushije ko ahubwo bakomerekesheje abasirikare babiri bamwe mu bakurikirana ibibera muri iyi misozi ya Uvira na Mwenga bavuga yuko bigoye kumenya umubare nyakuri waba baguye ku rugamba kuko intambara zibera ntatumanaho rya telefone ribayo muri utu turere twa Uvira na Mwenga na Fizi hari imitwe y'inyeshamba irenga 60 irimo iy'Abarundi ya FNL na Red Tabara FNL imaze imyaka irenga 12 mu mashyamba y'Itombwe igisirikare cya Congo gifatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi byatangiye kwirasa kuva tariki ya 20 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2022. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tugushimire Vedaste. Mu Burundi bukene mu miryango nimwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canka bigeme bo kumigwa mekuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza umubiri. Abajejwe intwaro muri izo ntara bakavuga ko bagerageza kubatesha uwo mwuga ariko bitoroshe. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, musomegwa na Thierry Vendayishimi.
Ushitse bugorobye mu migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi, cyane cyane hari ubuhare budendarizwamo inzoga zitandukanye, wasanga bigeme n'abakenyezi benshi. Abo nabo nta kindi kiba kibagenza atari ukudandaza imibiri ku bagabo baba baritsitaye canke ingenzi zirengana zije canke zivuye mu bihugu bibanye ziciye mu ibarabara inome rimwe. Uno mukenyezi atashimye kwivuga izina, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ingene yisanze muri uwo mwuga w'ubumaraya imbere yo kuro umugabo.
Cye kugira ntangira uburaya nagize abagenzi babi b'abanyeshuri nyene twigana arabishukamo nanje nisanga nabitanguye. Nabitanguye rero afite imyaka 17 mambe n'itanu ngiye kuza kubivamo maze imyaka 5 ndabikora. Tugiye bijamwo twakorana n'abantu batandukanye, urabigisha batwigisha, uraba prefet discipline n'abandi nyene basanzwe bashofera abamotare twahura n'uwari we wese atwemereye amafaranga.
Ubukene mu miryango niyo ntandaro nyamukuru ituma iyo ngeso, nk'uko baba abagikora uwo mwuga canke abawigeze babandanya babyiganira abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Hariho nk'igihe usaba nk'ikintu umuvyeyi ukabona umenga arakikwimye, waronka ukiguha rero ugacasanga wagiye.
Naho abo bigeme n'abakenyezi bakora uwo mwuga wo kudandaza imibiri ku migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi bawukuramo amafaranga, bahura n'ingorane
kuko tuvandiho tugasanga abagabo si bamwe karara kanura coro ryose bo basanga yakugize ivyo ntaguha amahera, umuntu akakujana mu hotel akagukubitirayo ngo naberetse n'iki kidaje bankubise kubera uba uri mu hotel cyangwa mu bubare nta hantu ushobora kuronka witwara. Ubu mukajana n'umugabo mu hotel mukumvikana amahera, mwaheza aho kuguha amahera ahubwo agaca gukubita.
Abajejwe intwaro muri izo ntara z'uburaruko bw'u Burundi baremeza ko ububare bwo mu duce barongoye bukorerwamwo ubumaraya buhungabanya umutekano n'agateka kazi na muntu. Biremezwa na Ndikumana Veronica arongoye agace ka Ceceri karimo ububare bwinshi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yabyiganiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Nka saa sita z'ijoro, saa saba, hariho ububare bwinshi ngo barara buguruye bakarara baragenda, tukaza twumva ngo bankurize ikidaje, banyivye amahera, banyivye amatelefone, ivyo vyose bikadutera uruhagarara. Twabona nk'uwakomeretse cyane tukafashanya tukamujyana kwa muganga.
Imvo zituma bigime n'abakenyezi bahitamwo kudandaza imibiri zirashimangirwa na Kerine Shimirimana yanonoso ibijanye n'inyifato mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, akavuga ko byose bituruka ku kuntu umuntu yabayeho mu muryango kuva kivuka.
Kuva muri ico gihe nyene gisamwa agenda arabaho bijanye n'abavyeyi biwe ingene babayeho, aragenda rero arakira ubushobozi bwo kubaho, ubushobozi bwo kwibeshaho bijanye n'imyifato vyose avyakira ukungene yarezwe, ukungene yafashwe kuva agisamwa mu nda y'abamwibaruka. Kugira rero umuntu abasubize ku murongo birasaba kubatahura ubwa mbere ukabaganiriza, hama mukigira hamwe ingene bashobora kubivamwo umuntu atabanje gukomeretsa uriya n'uriya.
Abajejwe intwaro mu ntara za Ngozi na Kayanza ababwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ataco badakora kugira ngo iyo ngeso iranduranwe n'imizi. Kitonze Sandrina, umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe imibano, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko hari umugambi uri mu nteguro.
Twe twafashe yuko twokwidentifya bamwe bose komine bavamo, hanyuma komine igaca igira umugambi w'ico bobaha kugira bashobore kuba okipe y'ivyabo batagumye be bahurumbira no mu gisagara. Twabonye yuko ariyo nyishu isigaye kugira tubageze turabe ko ivyo bavuga yuko ari ubukene bazoheza bakagira ico bakuyemo.
Abajejwe intwaro mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi bamenyesha ko ubwo bushurashuzi bufise ingaruka mbi kwigwirirana ry'abantu, bakavuga ko abana benshi bavuka mu nzira z'ubushurashuzi aribo benshi biyerereza bongera basengerereza mu mabarabara yo kumigwa mikuru y'izo ntara ku kubura gifasha.
Urakoze Thierry.